Ziyangisisa isibongo sakho noba abantu bakho nobade bekhona la ey'nsukwini bezocela into ethelela okubhombela. Anomphatha kahle ushembe emaNazaretha, uyagqilaza kwayisho nabantu abashaya isiginci, uyagqilaza njengoba ugqilaza izizukulwane zize mhlawumbe zibe intathe ey'gqilaza nje. Ngoba bekufika abantu la izolo bephethe inkomo nembuzi, naloyo muzi-ke wayesesuke entabeni ephelelwa amazi wasehla eya kulo muzi. Kuya ngisisho isibongo sakho nabantu bakhona abasekhona. Uma efika kulo muzi nakhona fica iphehla nesalukwazi, uthi bathi ngena uyikhelele amanzi. Siyangena uyayikhelele, siyabuya uyababuza ukuthi kungani ende ekhaya, bathi abanazo iy'ngane. Wase-ke ebatshela ukuthi hhayi nizoyithola iy'ngane, wase ubapha isibuzo sezingane wahamba wayohlala phezulu entabeni. Zaseyitholakala-ke iy'ngane, kuthiwa kwatholakala amantombazane amabili, ushembe unomona ngento yakhe ayibumbele yona. Asekhula la mantombazane akulomuzi, asegana aganela kwelinye wakhe ngelisho ngegama. Kwase kumkhathaza ubhombela ngoba phela wabuye wafika ihlangakazi wasedlula kulomuzi, waseyibuza lesi ngane ukuthi wasezagana. Zaganela kwelinye ibandla lasemhlabeni, zaliyeke lasezulwini. Wabe sephatheka kabi, wasebatshethi niyohlupheka la, ngeke nikuthole ukuphumula, nohlupheka njalo nize nive nithole ukuphumula. Kade bekhona labo omama abayinzalo yakulowa muzi, kuyahlushekwa laphaya. Kade belethe inkomo nembuzi, bathi bazocela ngibacelele ekubhombe. Beze la basuka enhlangakazi bazocela ukuthi ngibacelele ekubhombela abathethelele, sebehluphekile sekwanele.